Kopogore gi mago matimore kaunti mano ma Migori, Warengo kata waduoge kaunti ma Kisumu kae. Kama bende wayudo ni jotend dho wath mano ma Usenge oyango moko kuom midhiero mago ma bende gisebedo ka gikalie, kendo sani to koro gikwayo piny owacho mano ma kaunti kaachiel kod mano ma malo mar mondo mi odonjre wachno kendo resgi mapiyo.
En gima koro yangore ni tich mar lupo kata tijego eko mabende yudore e dho nam gin tijego eko mabende koro ndiko oganda buora, kendo familia mang'eny yudo yuto gi mapile kokalo kuom tije maket kod mago. Kata kamano, penjo maduong' mosebedo higni gi higni ni ere kaka inyalo bero tijego eko mabende yudore e dho nam, ahinya ahinya nam no ero mar Lake Victoria, mar neno ni ngima jonam oriti kendo gichwalo tijegi e yo no ero makare.
Okay, maundu tok ng'eny ahinya. Minyalo wach malo en piracy, ma bende nitiere setup mar BMU kaka networking. Watemo, but since ni waonge teko mar arrest, prosecution, otek.
Kabende penjo maduong' en ni arita kwe mar jonam, joge kumatiyo kod nam kanyakla koda joma loko ohala e dho nam chalo nade?
Weche mag arita kwe wabro loso mana ewi nam, kech wan mandated mana e nam gi within the fence mar BMU. Within the fence mar BMU, weche arita beyo. E nam bende chon ema norach ahinya, sani to koro ok wapano rach ahinya. Cases mag kuo tin compared to ndalo machon.
Kata kamano, Migosi Nelson ne okokoso ywagno ero mabende onyalo redho ne piny owacho mar kaunti kanyakla kod piny owacho mamalo.
Gik anyalo oro ne sirikal, aneno ka gitemo bero blue economy, to shida ma pod nitie ni ng'eny shida mag jonam pok gi exhaust, pok gi address, sana sana gi the neighboring governments gin so hostile ne jolupo magwa. King'iyo losses ma jolupo dhi, for instance inyiewo net, kama inyiewo net no en licensed, kikele nam ka inyisi no rach, komake modhi kocha ned no dhi iwe ni engine gi boat no ero mondo wenigo ichulo between 40,000 and 50,000.
Kata kamano, achiel kuom jotelo e dho wath ero ma Usenge mano Migosi John Ocheng ma bende en jalup jakom mar BMU no ero yango ni weche mag arita koro pod ok oriedi malich mokalo, ahinya to jolupo go eko ma bende wuok e pinje go eko ma oko.
Ahinya ahinya to weche ma wan ga ahinya gin weche mag jirandewa ma Waganda. Yudo ka jogo komakowa, to yande chien kanyo ne wawe ni gitimo arita manam mondo giritregi. To sani to upogre gi rito rech, sani en weche mag ohala. Nikech yudo ka Waganda ringe nam seche duto maonge sama nam yue. Ma wik achiel inyalo maki kata didek. Koro korka rita mar nam e kindwa gi jirandewa ma Uganda, to kanyal wacho an awuon no ber ahinya. Wakale matek.
Kabende Migosi John Ocheng koro chwalo kwayo ne mjumbe makono kanyakla koda piny owacho mamalo kod Sirikand County no ero ma Siaya.
Manyalo wacho lojo Usenge Beach, lojo nambe ni mjumbe marwa, anyalo kwayo ni giwe wito nam kata giwe jwang'o jolupo. Jolupo be en part of jo Kenya. Akwayo ni mondo mi gikawa giketwa maromre kaka jomamoko. Nyadi mang'eny yudo ka lupo ka rwako resources mang'eny e piny Kenya waka. To osebed ka jolupo ijwang'o kendo jolupo ok osekaw mokete ong'ala maber kaluwore gi ng'ala moko ma jomoko jowadwa moko betie.
Kata kamano, telo mar BMU no ero ma Usenge chiwo erokamano kaluwore kod dongruok mopogore opogore mabende osene kichwalo e gwenge gigo eko makono.
Kamano ni Sirikand County moloyo ahinya to ma Siaya gisetemo. Mogik, kanyalo wacho ni sirikal obed kod jolupo machiegni mondo wane ber ma sirikal.
Nekala TV kuok e dho wath ma Usenge, Bondo Sub County, Siaya County, and Justus Adoyo.